Yeni yangu sina tawasi, wani yapa wa ya wanye, yeni yena sicho, brebu echa tefwe, yeni yefifu na tawasi, wani yapa wa ya wanye, yeni yena sicho, brebu echa
tefwe. Atumfu nyangu kwa nadishi kong kong. Mwa mwachi, aha, anasaju, esa ama mwakwaba, enesubiu, eba Dallas, Fort Worth, Ghana, SDA, sorry, wa Grand Prairie, Texas, Sena Sabah School, mpense mu Emre. Mwasumfu, kwa jesi ya meni, na obadie, chidi ya mpon, ya mkupon, wa darumenti, ya mhuye, ya wumuse, COVID numbers no kosoro de nanso na dom nti kwra ye mu nti megidi se mu nyina nso amote yenkan mo hoye adofo no ma e ka me ho ne e yo sofo Emmanuel Kuma ora yire Rebecca Owusu Frempong ora George Watin ora yire Florence Ejay ena ora yire Beatrice Forsen. Na ansa na yemesre na wasofu ukuma abo mpaya maye. Arafo ni yamepesa mekachiri ye inye. Isa ese COVID-19 no asha asiesa kosuru biu. Na lockdown binu masha asha asie nti. Ni yamesre nise ye mpaya bunyi na echi ya yebo maye huka kaya hon. Mama yanka sansu so ya mfe ya mhuye. Nshishi yebi ya bebi ya yetie ya diya tuhon. Mama yenyone saa. Se, ya kwa bebia ya bewa huru ya nsa, ya be yusu hand sanitizer, ya beshe ya face mask, ene niyama ya kika huni nina, mama ya mfengua kwemo, wa kwidi ya mponya kuponso, ede, na dum, ya dumi ye, na wafe ya nsobo ya mhobaye, ya diye ibi, enche ye, ya mubi mponye bia, se ya test positive wa, ya jidi se kwidi ya mponya kuponso, na dawe menti, wabesanye, eyi, yefimu, ebre yi, yensi ntrasie na osofu kuma emompaye emaye
agidi fo ansa na ne adisien so ye bechance no mepamcho munsi mutrasie na ye mompaye inyankopon adom ne mobro huna hyew nsoma nanso so o maida wa siwa ye kamfu din wa kwanya ye nyane aba wanim na ye besua wo ho nimdie pi ye sero se behu ye mobo nanso so ye behwi adom nhyira no kuye so na ye ntimenti wa asem yase yemfa mbobra na nsen boni wiasi mo na oba yene ahwefo ne atiefo nyina agenya nkwaje dia mayekra wasemi inshira wum tibra yene ahwefo ne atiefo echi sana wa hodim ewo yesu na yenyina yenya woni matom ewo yene urade yesu di monti amen
amen asofo kuma yadase arafo enchiwun kakran kakra na afi 2020 kwata itwatwe nso ya de bawi ye nti enimu nsem nyina ekwawi ye na mebusa se adisua yesua ntetie yi ankasa education e de na wafa firim esere nyame adom se dabia yesua no oma eni ya brabo nso so enkope nti ye brabisua eto so enwatwe lesson 8 se education and redemption ntetie ene ojie ode nkabosem ne maye Timothy mu metosu mienu timiensa niche mu aye dunsia 2 Timothy chapter 3 verse 16 already asem se atwere nyina firi nyankopon ho mien na eya manchechire atenye atinetine netine nemu yai arafo nyamia domso ena wadi yedri na adisua no eni ani mu nsem na se babu no ka abasem tintin bi fa onyankopon ene ne nkrofo ho eto brebia yehunu ne se odaba sem bia enko yiye papa ebretia bi mu ana se yebetumi ehunu no se abasem a efa eja ene ne ma atuatefo a wonu masan edi ehiamu bi mu ehu nanso na watwi adesua yi emu nkyerekyere mu nti yebehunu asem titire fofora ewo bible abasem mu a efa okyerekyere ni bi ene nesuafo esuafo no koso a edi nkugo ewo sohwe ahodo a woyem nanso ani gisem ne se okyerekyere ni no otono bo ase ekyerekyere won adesua no mu osisu sisu biem ansana ekyere ino ebinom etume esua abasemwa efa onyankopon ene ne mba ho no ebewie awie pa ama edurubotaye enti ode baaye no so eho enti na watwi mesra wo se nyabre fadaje na adom nsem ene de enti aye sua de sua ye ho nsem no yemfam na abwaye na ansana no ye na ne ho na ye nkotie apomoden ensem
abusanfo ye de kankan se se kobeti chwa na wunni vitamin D wo moja mu kasea etimma wuntam sa study si free England public health na bae wonum befe America hanyina bi before Spanish for ne abrofu nyina wonum sa abrofu pa no 42% of them na ye vitamin D deficient babosumi biada winter woman aye much higher one who say bibini biada on America ha no 82% na ye vitamin D deficient if you say yen yanka say skin no yetum na me anya ne say anka Ghana wie bo ho tuntuntun ke yinyina be umrika so joba brochira ha wie mono a ya brevia wo ye vitamin D deficient if you say you vitamin D for a year. And he says here, Nipa wa America have before no 82% and you vitamin D deficient. And yes, I'm going to say, so be a vitamin D deficient. Cytokine, a ball lungs in the body. It makes that enzyme to me convert it, catch the lungs in the same. Mon go ahead, nan mon fancy and drum. Enu nti yehwe nipa akobati akun wa America hanyina abibifua wa haye ya only 13%. Chicago 72%. Wanma ya wunyina ya abibifua. Milwaukee 70% abibifua. Louisiana 70% ya abibifua. Ikuma abibifua more. Enam vitamin D deficiency nunti. Na nasu beti mianya ni danger. If it's a basi yebe ma vaccine biya, say ye vaccine no kure, say ye ngondompo, yebe kasa mwa bi bifuwe ni yekumu mwa. Enti, umayemfa vaccine nubi mwa. Na nye hona se se ye kurodeye. Enti ye important se bri biyada ubenya vitamin D nubi. Wa umoja mu. About 5,000 international units a day. Bra unya nya covert nubi no, unya bidia asesa o double dosage no. Ana vitamin C susu ebwa pa wo covert im. Bo modern arasa mbenye biya to unchen. Na sa unya yadie nubia, bo modern se untu tumrikanko hospital. Tina ufie, na kokoshe damba akum, tum. Yedi adwane bra wa. Ya bopu na nedi ya siya bantin, wanumu kwa anu wakufa, sani ya umfansa na ubiya. Na bopu modensa ubopu na umududo. Chucha pineapples, abrobe, skin, nafasi jasu, nanua. Fa anka achadi ya sex, chucha gumu, nanua fra. Fa ginger, akakadro, fafra. Na fa garlic. Fra, any hibiscus in any akikan. Oh, he says a covert no call raw body in pa. Poon hunukurasa urahona wonyadam. A dear wayan say, Okoshe sell no. Now I catch the soja near or fear ya soja for a weird body mean as a woe covert in quarabe, mammy, what to me, dada, sir. And to na nipa wo bo ho ba no wono na be ye wo enemy wono produce covert ne bebre na pai o simu nyina mon kopɛ cell be na mon ne strain ana ma wo ya de ne mu ye wo ese no ginger a contain zinc chamber bia zinc in quantity can catch covert ne say wo ye be ma pai ma me hwɛo nti infection ne wura wo mu na ginger 2 ml ka ko ho ko jina ho cha no one is a covert in alcohol, won't you mean and replicate it? And I'm zinc a woman in tea. And I tried the anosu ye vitamin C, a bois to get rid of the inflammation. Pineapple skin also a ye anti inflammatory chambi biada. So what na demo now num side every 4 hours? Do don't know why. Every 4 hours in hibiscus numina was a binum sa a babuo a sab nipper bebre ya dear ya say a minimoka say me de boa nipper me no one mania be a one motifi. A face so bo modern so benya dra ubeti mea puno. Nati mea to charge a war. Fancy a share na fa sa those a dear nugum essential oils no puna drono. Na babuwa wu. E ye chanse ububofi ako hospital. Na num plenty of vitamin C, plenty of zinc, plenty of vitamin D. Na fe jaya junjune, jaya oil, jaya sitri. Na sani ye tiye biyada, asafu ya huwa bayi wadum. Edo wasi bebre.
Yo, Dr. Yabuwa. Edo wasi. Kwesi ya nadi su yana se, in the image of God. Onyankopon suban so. Osofo Emmanuel Kuma ebedia de sunye yanim ama yensani a wayeye na otwebi ya.
Abusianfo nenso so yebeda otumfo nyankopon na ase. Ewa akwanya yenya na afi yaba nanim na yeba betua ya disunya etoso enwotwe ne so. Na sedie kosiara de no edima yense in the image of God. Onyankopon isuban so. Ora fo so hwe okin kan mosi nguma idin kan ti baako ejichimu oye edunu nsia ene edunu enso na ose na onyankopon kan se moma yenyo onipa ewo yesuba so se yensesu na oni epumu mpata ene ewiemu noma ene ntoteboa ene asasesu nyina ne emwa owia asasesu ni nyina so na onyankopon bo onipa ewo ni suban so onyankopon suban so e na obo no obema ene oba e na obo ose onyankopon e bo ye se ni suban so eno e na ye bisa ye ho se so eno nti onyankopon ehwe ahwehwim e na ohwe ne ho se de usitie e na obo ye se de usitie ana ana se asem na okan eye hum ene adwene mu asem ena oka na se adofo so okin kan adesia na odimae se nisuban so ene ne se so ena obo ye na so hwe mu pa ebra bone ba asasi so na yesa ko tumfu nyankopon chen so hwe mu ya enye yen physical structure na esa na emu adwene mu ene eniye mu eno nti ebra bone eba asasi so enipa ye die be ese sign efriti biem ekoti bia fofo eno nti ema onyankopon ani mo nyam no a ode boye na ehwire nti ebe ka se se ebe se nya se ani mo nyam ne biwa na o sign aboye fofro in a physical way ana da bidda nemmo no Awurade Yesu Kristo se yesuban ene ye ne ye esesa eye se Awurade Yesu Kristo a ye be se nya otumfo Nyankopon ani mo nyam a ye hwere ye wie kire se Onyankopon asem a oka se obo ye se ni suba so se ni seso a it's not about the physical, he's talking about spiritual hum asem ene ene ye ne suban asem ena oka. And untina o kind, my white woman, what to do education one page 14 ni 16 no a bone to fa was education is to restore a man the image of his maker. See, education yesu nyina ene se ye besan ene otumfo yakopon na ye die ben aka bo mu bio ana se niema ye hwere ye ye nsa besa timi aye die ben aka na ni nyina ne se benya adwen sakra na fe ye nya suban fofo if he say otumfo yakopon boye se ne suban se ne se so se die be ya woni ye benya ayonkofa ayonkofam suban mu ɛne yɛmu ɛna yɛne nyankopɔn sɛ ne mmom no is not about the physical structure yɛ a yɛgyina hɔ a yɛhu ɛno nti sɛ obi yɛtiatia na obi yɛtenten na obi yɛsei na obi yɛyi a nyɛ no mmom na ɔtumfo nyankopɔn ɛhwɛ na ɔtumfo nyankopɔn ɛhwɛ sɛ yɛbɛyɛ sɛ yɛbɛsan go back to image na yɛhwereyɛ no na yɛgo back no ɛne sɛ yɛsuban bɛsɛ san ayɛ sɛ Awurade Yesu Kristo. Yesu Kristo ɛde ne tumi no bɛboa yɛn na afei deɛ nneɛma a yɛntumi yɛ nyinaa yɛbɛtumi ayɛ na afei yɛn nso so no yɛtumi asɛ afata ɔtumfo Nyankopɔn. Ɛno nti nea yɛyɛ ho adwuma nyinaa, adesua a yɛsua nyinaa, nneɛma a yɛyɛ nyinaa, yɛasɔre a yɛrekɔ yɛ mpaebɔ nyinaa ne sɛ yɛbɛsan ne ɔtumfo Nyankopɔn aka bɔ mu bio. Na yɛbɛsan tumi no ne nya ayɔnkofa ne ne n'aka bɔ mu. Na afei ne suba so sɛ ne nsɛsoɔ no a wɔbɔɔ yɛ no yɛatumi anya restoration a is our character he suban ne yɛneyɛ ɛsesan ɛnana yɛyɛ more to the image of God. Awurade hyira wo ne Awurade nka wo ho na ɔma wo nteaseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a the end of the day wonhwɛ nea ɛtua aniwa na wobɛhwɛ honhom mu adeɛ onyame yɛ honhom ɛtwa sɛ dodoɔ a ɛsom no no ɛsom no wɔ honhom ɛne ɛnokorɛ mu tumfo nyankopɔn nhyira wo na ɔnte n'anom kyerɛ wo ɛwɔ yɛne Awurade Yesu din mu nti amen.
Ɔsɔfo kuma yɛda ase owura yere Rebeka owusu frimpɔn bɛtoa so dwada adesua no Jesus as teacher Yesu ɔkyerɛkyerɛni no anaasɛ Yesu sɛ ɔkyerɛkyerɛni.
Yɛda onyankopɔn ase bio ɛwɔ akwahosan ne bambɔ a ɔde adom yɛ adesua a mede anim ɛwɔ neɛ ɛtɔ so mmɔtwii no ɛyɛ dwada ne deɛ no wato din sɛ Jesus as teacher Yesu sɛ ɔkyerɛkyerɛni no. Na adesua yi mesua no mebisa me ho asɛm bi sɛ bi sɛ hwan koraa ne ɔkyerɛkyerɛni anaasɛ hwan na yɛfrɛ no sɛ teacher. Na mehwehwɛ google nneɛma ɛhwɛe no ɔkyerɛ mu sɛ a teacher is a person who helps students to acquire knowledge, competence, and virtue. Na okekan bi kan ho an o san ka se eye ochechere ni adwuma ya na se teacher adwuma yi no obi abetimi afa aye ene sen emfa ni se obi ani ho no mo ko school se obeye owo fo maami ana se papa enso so akwala ba abagu no no wa ye ochechere ni na ye disuen ene anim no o de man se Bible ɛbɔ Yesu Kristo abɔden bebree ɛfrɛ no ɛdin bebree ebi ɔka ne sɛ ɔne agyenkwa no ɔno ɔsɛ the son of God onyankopɔn ba the son of man onipa ba no ɛba agyenkwa ɔgyefoɔ ɔbobɔ ɛdin bebree sanka sɛ ɔyɛ ɛguama. Na yɛabrabɔ nwi sɛ yɛde obi gyina hɔ sɛ obi ɛni ne ho adanseɛ anaasɛ obi ɛnka ne ho asɛm a wobɛnya mmuaeɛ bebree memfa n sɛ bɛyɛmfa akoɔ mmienu wobɛnya akoɔ mmienu ɛyɛ a ɔbɛka fa nnipa no ho ɛne sɛ wobɛnya obi a ɔbɛn saa nnipa no pii na waka sɛ nea wɔnim fa nnipa no ho akyerɛw ɛne bi sɛ wobɛnya obi nso so a ɔno nso so ɔnim nnipa no fi akyire ɔne ne nya nkutaa ɔde bawasua no anaasɛ wahu no fi akyire ɔno nso sɛnea ɔbɛkyerɛkyerɛ nnipa no ho sɛnea nnipa no teɛ asɛm. Enti Yesu Kristo ɔno nso so saa na yɛka na Bible ɛbobɔ ɛma ne din ahodoɔ bebree na mmom nnipa a Yesu ɔbaa asase yi so no ɔmo ne ne nyaa nkitahodie anaasɛ ɔmo ne ne bɔɔ mpunimpu no na ɔmo frɛ Yesu sɛ rabbi anaasɛ master a ɛkyerɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ anaasɛ ɔkyerɛkyerɛni. Enti adesua yi ɛma yɛn nte aseɛ sɛ yɛde saa title no ɛma Yesu Kristo sɛ ɔkyerɛkyerɛni no saa ɔkyerɛkyerɛni anasa nkyerɛkyerɛ adwuma no ɛbɛdi akotene ɛwɔ ne dwumadie a na ɔbɛdi wɔ asase so ɛntie ne ne bɛbisa sɛ gyen dwumadie ɛna na Yesu Kristo ɔbɛdi wɔ asase so Yesu Kristo ne dwumadie titiri ntia ɔba ayasase so ɛne sɛ ɔbɛboa na afei wasan adane adasa ani asan akyerɛ Yesu Kristo kwantempɔ no so na meka ne sɛ sɛne ɛbɛyɛ yɛyɛ bɔne ne ɛne Nyankopɔn ntɛm ate nti na ne dwumadie a ɔbɛdi ntia ɔba asase so na ɛnkyerɛkyerɛ na ɛdi mu akoten yie na adisuen emayen enyitu hosem ewo Isaiah etire edu baako enchichemu baako ekosi enkuno no na okan nia edikan ekosi miensa na eno okan ne se na oyi Yesu Kristo ano se Yesu Kristo oyobia na owo nyansa na se nimdie oyobia na oyɛ ofutufuo oyobia na wonim nyansa na ɔwɔ ntiasie sana na Yesu Kristo ɔte enti kan Isaiah etredu ba kuntchem ba kokosi nyansa na enema ɔho fa Yesu Kristo ehon na enti saa enema ya ɔwɔ inu ɛboa ma na ne nkyerɛkyerɛ adwuma na na sɛ ne kyerɛkyerɛfo adwuma no edi emuye ebise saa na otichani bia otie otichani ensore prekupe enkojira classroom se osua de ɔkyerɛ de nemu oyobia wasua na de a ɔkyerɛ no nso no owo hu nimdie ene ho akwan enti na nipa no ejina ho se oyɛ ekyerɛkyerɛ nia ɔkyerɛ ade te adisua no atwa so ema ye enyitu hosem baako ewo Yohane ɛyɛ etire mmiɛnsa nkyekyɛmu baako ɛkɔsi mmiɛnsa no mepɛ sɛ mekenkan na mɛkan ne ɔborɔfo nti moma yɛntie Awurade asɛm There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou hast done, except God be with him. Three, no, or say, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Into Raya obo ni di wa honi kode mosi, na oye juu fuwa empeni fuwa nibi. Usia bai wungu se na onusu so oye onimdifuwa onimwadie. Na osu orei anajubi eko Yesu Kristo nchen ema Yesu ba asasisu. Na oka kani se, onusu frene se, ochecheni, Rabbi, anase master, yedi kanka mwasa, ochecheni, a ufi unyankopon eho enaba. If you say, onyema uye nina, echere se ubia, ejani to me, e waneso. Anase, unyankopon to me, kwa no beti nye sa enyeme. Enti nye di kan, uruwa Nicodemus yungu, yesu se o yochecheni, na fe, ne tosu mienu, neni nyuma wedi, yesu nyuma wedi kan yedino, ema ni hun se, saa tumi ni de agi obi a onyankopon tumi nko awo ne so e na obewo saa atumi na de sua ne chemu maye ti asese se title a owura idi ma Yesu kra na Yesu anya ntumu a enyanu a ode ma no ne kyerɛ sɛ eyampa Yesu na oyɛ ɔkyɛkyɛni efi sɛ enyanu no ɔkan miɛnsa na ɔsem nokra me so sɛ agi sɛ wasan awo bio ansana what sinya ko osoro ahemman no na owura no to aso bisa yesu se to aso kan bisa yesu se me menyi hana so bia wani me ya dan masan akọ me na yam ama na san wo bio na emu nchiremu no na yesu che ne se eji se ye di ensu ene honhun ebo wasu ansa enti se obi a te se me kra na me ready se eji se asam nka me so asam na na me bisa ensu owura yesu na oyọ ọchrẹchrẹfo no e cheche na se ma ne ti ase se me nka se kwọ shọ ma mi yam bio ne yam na emum owo se ye wo e wo su bon kwan so e de hon konkon e bo wasu ensu ne hon konkon honhom no bo wasu ansa na obehu onyankopon ahenie no nti sa enchrẹchrẹ mu nko an e di adanse se yesu ampa na oyọ ọchrẹchrẹ ni anase ọchrẹchrẹfo na adisuane to aso me se enchreche wo hwe e ya chede efi onyankopon ho na eye achede a onyankopon e de e commission eye e na yesu fa sa kwan so e be fa e so enso e de e chre adasa e ma yen ehu e kwan e ko yesu enchen na se ye de yadisuano e ba ewiye no e ochechefo anasa ochechreni edumen se ye kenkan ye main test na ye Isaiah 11 verses 1 to 9 na ye kan 9 na or say the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea enti asasi so onyankopon ehunim de e be sha asasi so ma tsenia ensu as akata akata epo esu no nenti na eno de ye ba edwada no a question obisa yen ewo ho so obisa a question na say what role do we have in seeing the fulfillment of this prophecy about the knowledge of the Lord going all over the world enti se onyankopon hu nim de ebe sha yasase so e ma ewiye bremu na menew chefa ben ne wo ma na se jumadie ben na yewom yewo ewo ewo sa asem yi hu ye beye den na asem no asha asase so ma ewiye bremu eno no na anoni enya no ne se onyankopon akomishin menew se yen kan nsempa no ewo ba bia ma obia ntibi ntia ye meme ne wo adwuma se ye be ma onyankopon asempa no atre na emu ne ewo se meni wo ye hu ne se tumi a ye de ka asem no ana tumi a ye de echeche no e ye tumi a efi eja ne nchen efi se ye hwe enkweso dia ye de aman ya Nicodemus di ho adanse se tumi a owura Yesu ode ye adwuma wa asase no ye tumi a efi eja no enchen ntia wo se meno ye de onyankopon sempa no ekode Yesu oye enkweso dia e manya wo kyerekyere ye ema enipa enchechere no eno de edani enipa na so de boa eye enjuma se odani enipa ahwe eja no ekwanso no enti menso meno no wo se ye de enchechere no eye adwuma na emu ohode no onyankopon chenkoa na ebenyafi nti ose ye daniel ni ehwe yesu na ye gye ahoden fi ne ho emre bia ye besori se ye kyerekyere anasa ye kanasem ewrade omo ayen adum ne nti amen
ora yire osu from pom ye dasi ora george boatin beto aso banada disuya no mose ene adifo no moses and the prophets
you openi mida wasipai ye atofunum ya sign e share bio ebinada disuya no watu ni din se e osi mose ene adifo no mose ene adifo no na ebinada disuya nyina enuanom de kasa efa ho no ene se se wo hwe bible atre mu a ene si de ye si e hwehye nyame asem a nyame ti mu popa ene se wahyehyɛ ne sɛ ne nyinara bibi biara ɛwɔ kyerɛsɛm no ɛbɛboa yɛn na afei ɛto yɛn fo na akyerɛkyerɛ yɛn ne yɛtumi de nyame asɛm ayɛ adwuma abɔ yɛn bra na adesua no nyinasoɔ no wama yɛn yitoɔ sɛm bi a yɛbɛtumi akenkan sɛdeɛ yɛbɛte aseɛ paa yie ɔsisi yɛkɔ timoteo nwoma a ɛtɔ so mmienu ɛti mmiɛnsa kyekyɛmu dunan kɔpem ɛdunson no timote nwoma a ɛtɔ so mmienu ɛti mmiɛnsa Chichemu dunai kopim edunson, mama yinti eradi asem ose. Na wudie, tinadie wesuya na wahunu nukure ni mu. Wuni mwoni kuwa wesuya na nchaino. Na wufri wumofra sinim atre kunkrono. A ebitu mi ama wahunu nyansa, afa Kristo Yesu mujidie so ako unkwajie mu. Ose, edunsiano, atre nina afri nyankupo unhumi mu. Na eyema nchiretre, Aten ye atenetene ene tene ne mu yene. Ne nyankopon nipa ayepe. A wosie si eno kura ama enyuma pa enyina. Na adisyen yi ake nkan se miye chino. Oma ye ti asye se wose so wushwe si di atro se miye sheshe eno onwa. Die di nkan no nipa bebre e frena mra. Na odi ko Hebrew kase mwa osi nko mu frena Torah. na nipa bebra adwe kire yense eye mra ho do bebra wo se yedi so ni nyanyame anim adom ade ye bekɔ nkwagye mu but adesua ne mayete ase yese sa tore ana se mra mu nhyehyeye a wo kire se mu no enyame ti mu popa ne se ebeboa yen na kyerekyere yen na fe yetumi edi nyame asem so na nkitahudie wo ye ni nyame ntem no ewie mu die se de nyame nhyehyeye etie no e wo se wo free sa to reiso na fe wo toa so a Hebrew throne ana se Hebrew Bible no de toa so na ye prophets no wo se se ye a former prophet ana se latter prophets no ninyi na adwenkro e ta chi nyina ani timo pone se eya de sua nwoma atrede ahodo a ebeboa yen ama yesua ne ma bebere e free e di kanfo a odi ye nanim no ensa na hwa wo twato ho ma yen ani kwan yo fa so de nyame asem bo obra e ma wo mbra ye den e be wie won ye o si yesua ne ma bebere free sa ne me ba bi o mu ye mfom so ye hwe na afa yesua ne yesu ye de to ye ho fo ɛno akyi no wɔse Hebrew mu no yɛwɔ the writings saa writings nso so sɛdeɛ mɛka no wɔn a wɔde nyame asɛm bɔ ɔbra no afei wɔdi nkonim mpo wɔn a wɔanni nkonim mpo no yɛtumi hwɛ wɔn bra no nso so yɛhwɛ bra no so na yɛsua biribi firi mu wɔse nsɛnahoɔ bebree ɛwɔ mu ma yɛ yɛhunu obi te sɛ ɛster ɛkwan a ɛster faa so bɔɔ ne bra ruth daniel ɛne job ɛne nkurɔfoɔ ahodoɔ bebree a wɔwɔ kyerɛsɛm mu a wɔn bra no nyinaa wɔn ho abakɔsɛm nyinaa atwerɛ ɛfa wɔn ho nyinaa yɛ nneɛma a ɛreboa yɛn ama yɛate nyame asɛm ase pɛɛ yɛ ɛberɛ a yɛde nyame asɛm yɛ dɛn ɛrebɔ yɛn bra wɔ sɛ wotoa so koraa no na afei waba apam foforɔ mu no wɔ sɛ apam foforɔ mu so nneɛma bebree ɛyɛ nneɛma a ɛyɛ nkyerɛkyerɛ soronko paa ma yɛn nyame na ɛde saa nsɛm nyinaa ma yɛn sɛ yɛntie na yɛ so yɛmfa mbɔ bra na nsɛm bɔne wiase mu wɔ sɛ abasɛm ahodoɔ a yesu kaaeɛ wohwɛ nwoma ahodoɔ a paul ɛtwerɛeɛ ɛde kaa asɛm kyerɛ afoforɔ a ne nyinaa yɛ abrabɔbom nsɛm nnyinasoɔ a akristofoɔ a yɛdi akyire yɛ so yɛbɛtumi de afa na yɛ so yɛde abɔ bra enti wokɔhwɛ ɔse mpo wokɔhwɛ adiyisɛm nwoma no a ɛno so no kasa soronko kwan so ɛfa awieyɛ berɛ mu nsɛm enti wei nyinara ɛreda no yɛdi ame ate aseɛ soronko kwan so sɛ ɛkwan a wafa so ahyehyɛ twerɛsɛm no na afei watwerɛ mu nsɛm nyinara no ɛkwan bebree so no nyankopɔn ti mu pɔpa ne sɛ ɛbɛyɛ akyerɛkyerɛ soronko ama yɛn na afei aboa yɛn ama yɛsua nyame ho asɛm yie na nyame ti mu pɔpa de bo mu no ɛkwan a wɔpɛ sɛ nnipa ne ne nante no ɛtumi ada no n'adi akyerɛ yɛn na yɛn nso yɛtumi de abɔ bra na afei yɛn bra asɔ nyame yɛn enti ɛbɛnada adesua no deɛ ɛkasa fa ho nyinaa ɛno no ɔse atwerɛ anim nsɛm nyinara ɛyɛ nkyerɛkyerɛ soronko a nyame fa so de ama ne mma awieyɛ berɛ mu na yɛn nso yɛtumi ate n'asɛm ase yie ne yɛde abɔbra wɔ aberɛ a yɛresua ne ho nsɛm no nti ɛbenada adesua no ne nyinaa ɛtɔ fa bɔ mu no nyame nhyira so ma yɛn daa amen
yɛda ase owura george boaten adeɛ kɔɔ kuada adesua no a owura yɛ reference agye ɛnso so ɛredi yɛn anim no wise men and women ɛmɛɛma ɛne mmaa anyansafo
yɛwɔ pane ɛda wase na wokwada no adesua no ɛde ma yɛn sɛ ɛmarima ne mmaa anyansafoɔ anaasɛ wise men and women na sɛ wohwɛ jeremiah chapter 8 verse 9 a ɔka sɛ awurade asɛm na wapoɔ yi na nyansa bɛn ɛna wowɔ ɔdɔfoɔ nyansa a yɛreka ho asɛm no yɛwɔ nyame mu nyansa ɛna yɛwɔ ewiase nyansa na ewiase nyansa no deɛ ɛmfa biribi papa biara mmerɛ wo na wonya ewiase mu nyansa no no a neɛ wode bɛyɛ ne sɛ wode bɛsisi nnipa anaasɛ wode bɛdaadaa nkurɔfoɔ na wodi adi nsɛmmɔne bebree na nyame mu nyansa no deɛ ɛno ne onyankopɔn asɛm no sɛ wonya a ɛso ba mfasoɔ ma na mpo nnipa a atwa wo ho ahyia no ɔmonya ɛso mfasoɔ na adesua no ɛreka mmarima ne mmaa anyansafoɔ a worm said, one more or baby a dean, dear, Nancy, so kind. Second Samuel chapter 14, verse 2, no, Elkona, the four men can kind, but only one, but what the Anna can kind. Or can't or banyans a four be who asked them? Yes, share story now, a bra. Absalom, a cocoon near Ammon. A de abufu, cassier, a bar on any papa enter. Ni papa abufu ni ye. Na. Joab, ah, na o ye David captain. O sma ma yako fres, ah, o banyans a fo ye a bay. A man a call. O hini David enchen. Nan sama o de coil. O hi anti ni ampopuniti. Enunti. O jai man as a o jai asem. Ede che ne ban oba bi ti se Abigail Ebran e David abufu abani kunu so no Abigail etimi jina ho ejojo David akuma ye hwe ohima Esther brana ne mai akọ ahuchirem no o yuso ne nyansa na okọ ohinani na osan eji ne mai esi ho enu nti ma Onyankopon ama ye nyansa ye debe solve problems. Esanse asem ye denden de seden na oba eba mu ano etimi ejojo asem no etimi jojo. Enu nti nyansa onyankopon de ama ye no. Moma ye nyusu ni ye. Na ye mfa nye niema ebe so onyankopon ni. Instead se asem beba ye be so je agu mu. Na ye beti hon kon kon sa ede ye akokon tokon. Oma ye nyusu ye nyan san yi. Na me chwa so no mema opani asya makan. 1 Kings chapter 4 verse 29 to 34 no amaye.
Ayan fo ngome edi kan. Ti nan nche mwa diyo nun kon kusi edi asana yon. Na wo nyanko pon ma asale mo nyan san. Ni unungu bebre pa ni agene ya. E mutire sine mpwa nwa miya. Na Salomo nyansa dɔsɔ sɛ ne apoyɛ ma nyinaa nyansa ne Misraim nyinaa nyansa na onim nyansa sɛ ne nipa nyinaa ɔsɛ ne Israheni eta ne Heman ne Kako ne Dada a wɔyɛ mahama no na ne din Shetai ɛwɔ amaama nyinaa mu na wɔbubu mɛmpensa na ne nnwom ɛyɛ apem ɛne nnum Na wakasa ya nuya hufri, kwenidrua ya wawo liba na wansuko si, ajura ya fifri ofesi yumuso. Na wakamua, ene noma, ni wawo wawia, ni mpata huwasemu. Na mama nyina mu biba, se wubetie Salomo nyansa. Wifri asaseso wa henfua, wate ni nyansa nunyina encheng ebay. Amen.
Yopani, medawase. Salomo, na usro nyame efi ni mofrasi. Enu nti ode ne hu nyina etu onyankopon so na ebra ye hu se ebra Solomon oba be di ade no onyankopon eyi ne hu ade e wodae mu kire no se Solomon bisame ade a menyemo na Solomon aniji san ne se wa misa sika ena wa misa ahonya ade wa misa se urade to menkom mamentena se afebo nemmo O kachre erade se. Mame ososro nyansa. Mende bebu. Oma. Na. Trono edi adanse se. Erade emano. Iwia simu ha nyansa yina. Na. Nyansa na Solomon ewan. Ose nenim. Obiara enibi. Na chri enso. Na obi enibi. Na ebe enso emada. Na Solomon yo pia ni pa fri miambia bebre eba betie na nu masem keke Solomon na oye obia na otel tu fuyie na so echre no ebra oye onyame efi na kwan mu Solomon eye niema na emfra ode masem ensanu eba na brabo Na upon some a yusu no ye a dim ye a jum. Adolfo. I was sending no me and yes, she'll be a fear. se uyi ebrade efi wo kwan mu obonsam beshe ho na odi odi juma bebre adisyan de mayan se ansa na onipa obehunya san esue fri ya mofrase ye ya ofo nche ya cheche ofo nche na enu be di adanse se chiro no kase eye Psalm 111 verse 10 kase nyansan fiti ase ene yehowa suru ansa na onipa bia obehunya san jise usuru onyame na nyansa wo hoy se ye wonyansa ade faso bebre ebreye ebroye wo ye sitena mu emaye sundwe ene adofo a yetwa ye ho ahia ne nyina ebi eka wo afenso esa ebroye eyi ye mfiri amane mu esa se wonne nyansa hehe bi ansi ema wo ntutumrika emfa wo ho kwoshi enu nti se wonne nyansa ebroa wo nima bebre Ashasia noa, Solomon, esuro nyamenu. Omani nyasa nina, ebi. Na achire ya, uji onyankupon efi na kwa imunu. Yehu, okwaya obansam efaso, edini dijuma. Emana na wawari omu, ma mkwa 700, empina 400, 300. Sa emana, esa dada anu. Ede nuko ura kusunsun. Wadafo, se minu minu, ye yi onyankupon efi ya kwa imuwa, sa ena ebeba. Enti, uma ye nsunye bibi mfia, na ye mfaye huni na mbate irade. Na upia ya nyankwaji ya mayakra. Omwaye, ya wanado mnti. Amen.
Ora ire, eje, yada wansu wase, enode ya kwa ya wada adisu yano. Na ora yire Beatrice Forsen ene bedi adisuye nso enim. Education in the early church. Entiteye ewa kane asafu numu.
Nyame adishye. Midi yesu din echiya che ubiya, bebi ubiya, ubiya. Sabe ya wada adisuye no ena ye kwasunu. Nene tifi asam no osi education in the early church. Entiteye ewa asafuwa edin kaino imu. Na ye wiase aye wei mu no de so bi kwa college ana te school pon bi mu akwato ana disia so a onya ba ese mfie mi nsa any find the corner na ocheche fo no e ka che nse we wi na dwuma nto no so enkwato aso na onfa emmo ne bra ejina eni pakro eso de na enso yen church fo Jesus Christ de Ode nshisha yesu mkubi etu wa na ese minu minu se yehu. Na onu de we nyane sunya fuwa idi nkane sa na ese minu minu nyaye nsa. Nimu yenshe adia Yesu Kristo eye ya na so cheche ufu upenyino. Uma yemfa yantua mkronkono na yemi yonko yohani asampano itidu na yu. Enimo du ensiano mayinti onyankopansem na mede mebisa eja no na wa mama ochi na fo fofro na onimo abetna da edifo die ochachefo panyi yesu eyeye no wanya ne suafo a ono mu nante mfie nyensa enefa ko betima kaseme nemo nante bia nti esebraso samonso makwatoa edwuma no so Nimu, wasi ubibusa ejano, na wadi hongkongkono, ama nesunyafui. Ama nungi inonso, yeye nesunyafui. Nitu wadi hongkongkono, ejaye. Na sawa hongkongkono, ene betuwa adusia, na yeni yesu esiano. Anase, na safuwa edi inkano, omu esia yeno. Yesu, ochechea fope njini, enya womo saa. Na sawa hongkongkono, wasi odi bema womo. Na umu atuwa so edi esinya adie. Na isi yesho kuruntofo enguma edi kaina. Iti mienu ni muba kukopi misiana ewa. Enu niti mesrese yinyabra muma yenken kain. Na napo echi kuruntofo anasa kurunto asafuno ajuni esi bibiso. Na umu muse ebro no po edi asempa no ebre omu enye nyanse muso bia na odebre omu edikan no nya odebre omu a na eye Yesu Kristo ehun asem ene ni wusori anase na senua no eso ewu no ene odebre omu na Yesu ho asem anase asempa no dawro ene odebre omu na na enye wiase nyanse bia ana ebro so na oka omomu hu se so owafe omu enyina na afe wasaba na chi abekyerekyere omu bio ewo nyansa fufra ewo onyankopon asam eno emu eno ti edifefo nye Paul etwimi no mi enu nyina adwen esisu ne se saa enkyerekyere ya na oka hu asam so besaba abekyerekyere omu na enye onu Paul no ni nyansam anase na ho de nemu saa mu nkonkon ya ọchẹchẹfọ pẹni Yesu Kristo ẹdi no ẹbrẹ na suafọ no saa honhom ya ẹni esuafọ no honhom ẹna na ẹbẹka bom ẹdi saa edwumadi no na mede asẹm no ayeba na wieye no ebusa adusua no busa asẹm titiri bi wọ ha ihia pa na ọka sẹ ẹni saa esuafọ yi amenu mi no yẹka ho no adusua no sẹmpa na mu besi adọ esi fa anasẹ sẹn ena netintin ebesi akwa kuduru na Isaiah eka bibi ewo Isaiah nwoma no eti aduanan enimu dumiensa no manti onyankopon asem ose hwan na otinitini ewrade honhu na ovutufo ben na omanu omanu hun ade na adusiande dumaye se Isaiah brɛso no sɛ na ɔka saa asɛm wei kyerɛ obi asɛ hwan na ebetu saafo a nanso bɛhu Onyankopɔn adwene a ansa ne bɛyɛ sɛ daabi da nanso saa ntawantawadeɛ yi anaasɛ adwene ntawantawa yi Paul ɛyi ɛfiri hɔ ɛnam sɛ ɔno nso ɛka ne sɛ yɛwɔ Onyankopɔn adwene ɛne sɛn yɛnkan Korintofoɔ nwoma a ɛdi nkan no ɛti mmienu mmudu a copy do amen sano ose na yen na onyankopon nam ne honhom so ayi akyerɛ yen ifi sɛ honhom no paipai ade nyina mu nyankopon no ma emu do no nso na enipa mu hwan na onim de ewo onipa mu gye onipa no honhom a ewo ni mu saa nso na obi ennim nyankopon de gye nyankopon honhom na yen de enyi wiase honhom na yennyaaye ne mu honhom a efiri onyankopon na yehunu de onyankopon de adom yen nso de ye ka no enye nsem a wode nipa nyansa kyerekye ne mu de honhom no kyerekye na ye de honhom ade to honhom ade eho
enu nti adofo no sɛ ye ma ye ho kwan ne ye akristofo a yɛma hɔn kronkron no ahyɛ yɛn ma yɛbɛhu onyankopɔn adwene anaasɛ yɛbɛnya onyankopɔn adwene na kwan bɛ so ne yɛbɛfa so ɛhu onyankopɔn adwene honhom a ɛtimi mu no wowo nam hɔ a wontimi hu saa ne deɛ onyankopɔn mu nso yɛntimi hu ade sɛ onyankopɔn ɛhonhom no na saa honhom na ɔde no nso ayɛ dɛn agya yɛn nti sɛ honhom no hyɛ yɛn ma ne yɛne honhom no ɛka bɔ mu a ɛyɛ adwuma a honhom no ɛbɛtoa so akyerɛkyerɛ yɛn na afei enyima ehinta from adebo ahyase nyinaa no honhom no ebebiebie so ede akyerɛ ene nsɛm a emu dɔ na afei eni amone nyinaa nyame honkonko na nam sɛ n'adwuma ne sɛ ɔhwehwɛ nokorɛ no na wohu nokorɛ no nti ɔne yɛ nyinaa yɛ honhom bɛka bom na afei adesua no etimi akɔ so ɛno nti nyame ka ne sɛ nyame no ankasa ɔhu yɛ mmɔbɔ no ɔnhyira yɛn na ɔma ne ho nkonkɔn no nokorɛ honhom no nyankopɔn honhom no ɛnhyɛ yɛn ma sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛtoa so a asua adeɛ kɔpem sɛ yesu ba bɛfa yɛn wɔ agyenkɔpa no din mu nti amen
ɔra yerefoɔ sɛn yɛda w ase afei abadwafoɔ ne atiefoɔ nyinaa nso nyame ɔnhyira yɛn nyinaa na mɛkenkan biribi fi ada adesua no mu na afei mede abɔ adesua nyinaa to fa ɔse asɛmpakuni no ɛyɛ the gospel commission sɛde yɛhu no Matthew ti aduonu nwɔtwe nkyɛmu a yɛdu nwɔtwe kɔsi aduonu no Emma osumfe kuo nwanwaso ahodo sori e wo wiase afa na nyina sai se ajemkwa no na wasoma ye e hano asomafo ana asempatrefo kakra e ko wiase afa na nyina akoboaboa edomo ano na dofo no emuaboa no no achi no wonom ye won esuafo e na wo hwe ye emma wonya yesu mu gidi eno achi bo wonom asu na afi wo kirekire ahyede ahodo a yesu ashese ye nkirekire radofo no kristo som enya bia ewie prako esai se fa abrabo no fa na nyina nti no bere bia yesu abia ne ye hunu die onyankopon pe ne die wo pe wa hye ye se yenyu na ede ede juma eno nti ye kan tete ya e ya kyede a esom bo a ye ntumi ento no ejeje mu eno nti obi a won seka e ye ntete ye no e se osom yi na wo fa we ru die ntete ye no ye nia ede ye fa twresem na ede han abesi ye kwem na ye nia so ada ho hu no kwa yi na bi onyankopon pe no ya yo na hye ne mu nyam nti adofo no twresem sua ene mu ntete ye ahyɛde a yesu de maa yɛe yɛhunu no sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ papa ɛne n'asuafoɔ ntɛm ayɔnkofa sɛ yɛdede dwuma a ɛde yɛmbɛsi yie nti ɛsɛ sɛ yɛne yɛnkyerɛkyerɛni a ɔyɛ panin kristo yesu yɛagye nkwa ɔbɔ adeɛ no nya ayɔnkofa yɛnya ayɔnkofa de a deɛ wɔka bia yɛte deɛ wɔkyerɛkyerɛ bia yɛte aseɛ ɛno nti ɛboa yɛ yɛnamɔntuo sɛ kristofoɔ mu adafo no mu ntete nyinaa no no ɛnyɛ nnipa bia ne yɛhwɛ no enye sofo enye sorpeni enye kwegesiama enye obia nemum yehwe okirekirefo peni yesu se na obo ne bra kweresem de maye se na wani yetna ya dofo afebi se yekonkutu dwom de gidie bompa ya honhon konkro no so kasa kire ya gane de se de wonam edifo no so ma wotwre asemi se de nka abasem no edemaye enam so yebetumi atensemi ase na ye de djuma Onyankopɔn ba mene wonyira yenya chefa ewo na hinie no onyira yensa ewo na dum bebre mu Facebook DFW Ghana SDA YouTube DFW Ghana SDA na message na ha kase okoho na otie wiya ene afoforo nche adoma na ewo ho no okreke so ye de adesua bi atuo se be ya obenya na ososo oni afoforo to me ache me yidi se nyame adom nti ye beye me sa ye website no dfwghanasdach.com okohwa betimi atie ye radio no donhwere adio no na anopa bia so ye ana sabasqui audio no nsoso ye ana ewohwa obetimi atie afi se opese onya disunya bi kenkan wo ankasa se ye akirekire no opese onya bi kenkan se de na berry of one ye no Oko absg.adventist.org anase ssnet.org obetimi aprinti adisu ebi efiro anabetimi akenkan efiro na boa esiretwe dia mpo nyankopon se onhyira ye adom bebre no nti amen ebrei ebesi ntrase na owura yere Rebecca Osu from Pom aboye mpaya edi akyire no amaye
ajidifo momaye mo empire inshira adisu so Adom hine oma de boyefo kasambo wanim biu e de ayeye entontom ene enkamfo ene maudin bisa uyo na me kesia ya da wase wo wodo wadom ni wo humo bra eyefofro ema yen anopa bia nshira ebunkam afayeso ya da wase wo unsema una mwonko aso e de abaye nche yende ni pao na yakekembi na yeso se wase mmutu mini enti asien wukwa wunchang enifi. Enti na ye yeso wei se fa utu mi etai wase mchi. Emra elko ewiasi afanae ama wafufo akutie. Yeso se ma utu mi no emwa wamu ewa enti asien. Akoma efishu epifishu we rade ewa nansenye wye brimu. Yeso se wadumuti na masem yiso na fe tri akoma no eme we rade. Ese ose wujume di abedi ya wasasi so. Se ube bridge kuwa abeda yen nipa eni unyanko kon entemo. Se ni ebe ya wujuma na ebe wye mudi entemo. Ese ose domye wase monti asye. E mhumu. Nema mhumu konkona emuwa yen. Ensiye se nyampe ema ojeda no. Ese ose asemi ubiya obete wase mbiyano. Mano enye ensema ebeku akuma paso anasa asase paso. Nesie siye nyina pe. Atren wuma ye tosu nyinu. Erade wudu munti. Tiye mpa ebwe neje ya disi. Ewe Yesu denyo. Amen.